Na kale ndienda chikwa nyatuzi wa imfa sindi zaoba olimuye muri nane ufani chipambano kukala moyo ndambuye umoyo wangau ulimanja mwage kunali chinkondo Goliati ndi Israeli wachiwa na jipona Israeli anagwidwa ndi manda anayamba kuchitama kuchipata matama kumupopa mganiyo nisafele zaweni kulibwino ntawise moyo amene tingawa Dalila anayamba kumyata myata kuzitegela mnyumba natama chilongo jo Tega nane moyo undi maufuna Anaiwala goli yali yali ese ali Davide wage
Chikulubiliro chirikudi Wana anjoka inu Chikulubiliro
Wa malema
Chikulubiliro Chikulubiliro
Wana anjo
Wana Anjo kainu
Wadimesa mumanenela
Chikulubiliro
Chikulubiliro
Wabisala Watega magajisi Kumuoba korona
Wabembila ambili Kolona wawadeketsa Malili mea jamwa bisa kudigila Kolona apitekaye Ngati ndi chonchorelo kulibwa njichilembo muzalimba inu Makumudwisa mungu inu wajipa maso Hata ngoti yesu abwelelelo kuzawelu za zikoli Azabeza machari chotsegedwa azibu sabulibe Kufusa wai masanka chilembo kumuka na Yesu Akuti kuopa korona anga wadule moyo Shema nyu
Chikulubiliro
chanujija
Wana
anjo
Wana anjo kainu
Nesa muna batzidwa mpa
Yokona
bazika
chirikudi
nangalelo bangi
wabisala
mama
watega magajisi kumuoba korona
wabisala bisala lelo
chirikudi
yokona
chirikudi
wana ansato
wana anjoka inu
mukudigila korona ate Daniel, ambuya tumeni abwele pa padziko pano atati chote manta tisacho kipainu siku tutala mulo ai koma golo na yu tisa mkwadire siku ni bata manta akaduta golo na yu titala liga banji majiri todila liga banji jikulu pililo kawi chandino tinene majiri todilengeze jikulu pililo kusa ope akutero Yehova.
Sinitao,
Orimu Yesu,
Orimu Yemu,
Ukakala kuhu.